is er fra Kappe Kyr.
Kalum Grenka, there's no one better, it's like me and you, lost out to two.
Let's see you sing, here we go.
Kalum, Kalum Grenka, there's no one better, it's like me and you. In love, set to two.
One, two, three, four.
Whoa, 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 whoa.
No one's out here.
Callum, Callum McGregor. There's no one better. It's like me and you, in love, set to two.
One, two, three, four.
Whoa, 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 whoa,